gazan ba sai danami angni jiwa gazan jabai si suni asala jabai ma
Sunny, you're still a devil, man.